Turn to the camera. Are you ready? Nane nane kabla ya sanane Eldoret City.
Nane nane kabla ya sanane Eldoret City.
Makofi. Our skaters, skaters.